abantu bafuna bamutakalela bamubiza nga dzina Queen Popo. So we about to get her on the line. Ripfezori ori farela zwifhio. I don't know ri thome nga vatamela track yawe or ndi ri mini, but I think yeah man. Let me give you a track ya Queen Popo and then ri chibuya ri vhe ri khou amba naye. Kobona. So I'm going to give you the track ya Queen Popo feature Adolf ari Rova Richi Funana. It's one of a very nice song. So let's take a look here. Rubone zwori huko tangana mini, huko tangana mini, huko tangana mini. Okay, something is not making sense right now. Hey, vabona zwino, vabona zwino. Zwidina zwita 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 zwezwi zwinoni. Wow. Aiko tino tamba track ya muthu. And zwino ndiko dibudzisa zwori mulandu isa todo tamba. Why isa ko todo tamba track ei? Queen Popo, Queen Popo, Queen Popo, Queen, 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 Queen Popo. Heban. Robert Chifunana, Robert Chifunana. Let's see if I post on a care. Dago manga o ditian. The manyan. Adolf Queen Popo bare Robert Chifunana. Welcome back. It's still the Van Rap Radio. Yeah, so zuna temisa zone ndari. Ridomuana Queen Pop, ridomuana Queen Pop. Yeah, finally ndina ya pa line ni ndomuana. Yebo, yebo. Ndenga zena doni duka ni swana ni mwana ndwa mahongoni ndi chikora zora hai. Kala na musiri ko dofa manji uchidaka gomba komba hapa no nuri. Or farera fio. Queen Pop. Queen? Hello.
Ah.
Oh, hey, ribo mangalo rono pelela guys zino.
Ndio ane muyana.
Okay, okay. Nari chibu chura, ay man. Ono pelela guy.
Ndio ane, ni machelon.
Hey, ni machelon ya budi, ni machelon ya budi. Nere kongoro diva, pono kongoro fesesa. Ha, uri nao Queen Pop ndi nyane batu bazure rwamba ngai.
Okay, Queen Popo ni fipatwa ni janji, ndi zula vondo. Ngena mimwa ya 25. Ndoi bethe ya zinu zina ngazi 7th of May.
Okay, ngazi zinonga May.
Eh.
Okay, okay, okay. Haibo, abira kadiba ka May, achipo trombo ngari na zinoro no pira May.
Ndi zindo bethe ya zinu ngazi 7 za May.
Ah, ewa, dawashu.
Mamma,
I'm not a birthday. Maro, if you're a coronavirus, you're I won't need to celebrate. I'm
not even here.
Okay, hai ono the introduce or ndene nyinyi. So mara tizuni ya wana ori namusi mtu artist una baba nera wana ori una character mbili ti. Una character ya music, una character ya personal. Ka ene aunezo zitu kana zofambana. The Queen Pop wana mbona stage ni namusi asichava Queen Pop wana bahayani. Ndi mtu muti kana una difference na.
Normal.
Ah, okay.
Yeah, I mean, like, at it over now, personalize, and then I read Zumbama, kind of this stage in the interview. Since then, as it's a stage in the Carazine and Bazone,
So, Tadulombuzi, uzawadu chifuna Queen Popo, otomari nuwa wane Queen Popo, ndi, uzawadu kudi, grindilini atoma wano roke, na wana do music, ndingewa mwebae mbi.
Okay, nga mwa wa 2010, I was 15 years, ndatumo imba mzika wa hip-hop,
yes.
Like, ono Van Rap, ndishiko imba ono la mzika, nasika wakati, ndibona like tini atizibona boni ko dalwa ni adijua ngamu yabo fashion iko jena asika muzika wala wa manyalo muzika wa manyalo nga 2013 yano pasa grade 12 and then ndaba nishubuthu mu imba manyalo ba 2013 usika 2018 nga 2018 nga uri ne butsikoni yanga zwine nda funa zwone ndi hip hop ndatseba nda humela kha hip hop usika zwino ndi kadima hip hop
Zwiambori.
Na 10 years e kamzika.
Zwiambori za zwino anga amse anga pfiwa da mangu makatara anga si nyamalale asi ya hip hop.
Ya ne mba hip hop ma na ti ka album yanga ne ko doba zwino una zinyimbo zine zanga asi house. Di tola stylish na na kono zi explain uri di type di amzika oso ko tangana na ne ko ngaku.
Di chakalaka. Okay.
Ya, mara iko rekiwa namse zo toralo.
Okay, so more than that, we're going to talk about the vacas, or we're going to hire a hip hop.
Yeah.
So zambo lufuno la music ndi kale ana rongo raka moroto mo repane nge murao ana vho ma 15 years. Yo, yeah, hey.
Yeah, like ufa kale ndi tsho mutugu ne ndi kha ḓito dzhena primary school. Ndo vha ndi tshi kona uri hezwi ku itwa zwa dzi assembles tshikoloni ndi ne wanda vha ndi tshi leader ndi ne nda vha ndi tshi khou imba, ndi tshi simela vhathu ri rusima ne. Yeah. Na musi ndi sekondari nda ḓi ita ngori muzika to nga ri ndo ḓi to begwa ndi na ubva kale ngori ndi kala ndi kho ḓi zwi vhona zwa vho Beyonce, ndi kho ḓi ṱalela zwa vho Nicki Minaj, zwa vho Rihanna, ndi to funa muzika ni muṋe zwi to bva tsikoni.
Wow, wow, wow. So wangu wa mafungo o to zwi chantsela.
Hai.
Zwi amba zwo ra khombo na ka. Na birthday zwo vhunja vhaṅwe vhathu vha thomo imba nge apfi vho thomo imbelela vha kerekeni. So ene a tshi khombo ri o thomo imba na musi a tshikolo na mini. Wow. Hey, habi apula fhethu wa ruku imbelela vha wana vhono sia vhukati vha tshi khou sea ti. You know, if you have that courage, hai. Now I respect that. Arisedzi hafha noni as a lady or as a woman kha industry una dzi challenge nnzhi dzine ni a faceana nadzo ti kha ḓo rombudza what do you really like face which ḓa kha mafhungo a music maybe pulling the deals performance wise and all those things ndi dzifhio challenges dzine na ṱangana nadzo nga maanḓa vhanda vhasa vhathu vha tshifumakadzini.
Nṋe ndi tshi khou amela kha side ni yanga ne samusi nne nda nga sedza ndi nga vha ndi muthu wa tshifumakadzini mara ndi imba muzika une wo ḓalesa vhanna khawo.
Hezwiḽa
zwithu zwo nnyita ndo to zwi creator nṋe muṋe uri I'm a strong woman.
Wow.
A thi nga si kone u compete na vhathu vha vhafumakadzi ngori vhafumakadzi they don't have that strong bone. Then nṋe tshi ndi nga si tori challenge yo ḓalesavho ngauri hange cousin rap vhathu havhaḽa vha tshinnani like vho Prefix vho MSK vho Adolf vho ntanganedza zwavhuḓi nga maanḓa lune even though vha tshi khou ita gigi yavho vha nga si mvalele nga nnḓa vha zwi ḓivha zwori khwine i tovha i hone. Kha challenge ni nga ḓi tori samusi sa zwezwi ni khou thoma thi ni tshi ṱoḓa dzi collab vhathu vha sa thu ni ḓivha zwavhuḓi vha thoma nga vha tshi khou dzibadziba mara tshine nṋe nda ḓivha zwori I'm a go-getter. Finally vha nga thoma vha tshi khou dzibadziba mara vha ḓo fhedza vho imba na nne
ndi zwone hezwo hiḽo ndi ḽone hiḽo ndi ḽone. So
yeah.
Arali hu na tshifhinga tshine ya wana uri ni khou performa thi ni tshi performa na wana no promise upfhi ni ḓo badeliwa ndi tshi vho swika na wana story zwi khou tshintsha because I know hu na vhathu vhanzhi vha dzi artist vhane vha ṱangana nazo.
Yeah, zeke.
Ani experience hezwo zwithu?
No, no zwi experience ne khaimo gigi vho vhende vhende ndi dzwa nga vho mme ari ndi to vhoni nga sambe muthu nga madzina ngo donga ndi khou wisa zwine a vha zwone.
Yeah.
A vho ḓi promise tshelede uri u ḓo ntsa so much and then ni spinga tsha dzi lockdown is that your askies lockdown you must ma to not shading ni spinga tsha dzi not shading ne then ira ri tshi sika show u ḓa gasi wa tuwa and ndi tshi sika u khou tuwa 3 hours ne.
Yeah.
And then after hola muthu u khou ḓa kha nne uri some season ro lengo performa na so na so a ri nga koni a tshi ḓo koni fhela amount uri vhane vha thazeni vha khou amba so so. Likely zwithu zwawe nne thingo zwi dzhiisa zwiṅwe vho ngori nne ndi funa muzika. Sometimes I can sing for free nga u imela nne uri nne ndi zwine nne nda khou ṱoḓa zwone ndi vha ndi khou isa muzika guy
vhathuni.
Ne? Then hola muthu a tshi amba so thingo to zwi dzhia bad zwo mbi mbava nyana ngori thi nne sometimes ngo vhona sa as a lady ndi tou ṱoḓa transport yanga uri ndi sa sokou gidima ndi tshi hangei na hangei ngori ndo fhedza final ndi sa tsha ḓivha zwori ndo imba zwino ndi ṱuwe na nnyi. Ne? Ha vho likely ndo vha ndo ṱuwa na muthu wanga ndi ene we a mbo dreaming. No. A thi nga mai ndi khou shela petrolo samusi as we are family ene kha thanganedze ene tshelede ine a khou ṋewa yone as long as ene o imba nda pfha uri ya u supportive kha zwezwo mara a thi ngo zwi dzhiisa zwiṅwevho ngauri ho muthu o vha khou amba zwa load shedding and then ḽiṅwe ḓuvha nda ṱangana houḽa muṋe wa tavern nṋe nda vhudzisa khaye houḽa muthu ndo to ṱangana na iṅwe artist yavha i khou amba uri na ene a tshi si itiwa same story like zwanga ari a ini ni nga tori nṋe ri badela tshelede i ngafhaḽa ari a si zwone nṋe thingo khatha tshelede ya muthu houḽa muthu o to dzhia dzi tshelede dza vhiwe mara ri nga si mu fature a ḓi dovhe ri show ri ḓo ya ri ḓo mu supporta. Music is a business. Double most of people they don't know about it. Iba I career yanga ngori nendo bebera zone.
Hey ngori araro.
Ma kavango watu basijia as a game.
Yeah, and mnu wano oraro mtu eni ukuita cherede. Atikuita cherede ngazo roba. Machero, ono rine richi vodo da ra toma furuvuru nina kom zero hapo. Ra watomo visa mafungoi. Udofi nina kom zero ya dina futi. Ene ribarisa kono dina waruko mwena ngo. Come on.
Eh, ngauri, sa rinari di artist ngorane. There is a lot of things in Ezra iti abatu. Ba risikere zanga manu. And as long as risikere zanga artist ni iku tsikere zanga artist. Ngauri, atiko tosatula urinde bavenda, mara ngondi ya uri ngo ito ambiwa. Watu bavenda avana that courage. Avatameri muwa mtu mashudu, hafi una Queen Popo kwemba. Achine mtu adowela, chone mbisho uri Queen Popo katelefasi. Akompita na menga mbira ya chituru, ni asizwavudi. Ala hako imba, mwona mwona unatalente yawe.
Kesu.
Ala nandini number one, na ene ava number one. Asa wano uri number one roke. Anchisele pasi, uko nchisele mini pasi nguri, this is a business.
Yeah,
and
Disney,
the business anya gina vengo.
Ndizini na rechive rasu kwa nera waone. Zaso mwari uruwa. Ringare ambori. Uvenda, ugai na gai. Teru tangana nazo. Zungu na zunguri katangana zi challenge. Daswa ni chilifu na zori. Ronamara decide. Arangato tuto tuwa ruko linde la utori. Wakano vizi, wakano vidari demini. We doing it our own way. Ria mwe suzinji.
Yeah.
So, una ntumani una the track ile nina itana ino fi robara chifunana na ino shumana Adolf
yeah.
I can say it's one of the tracks ineva tubanjibo bosuke ban discover ngayo how did it feel like respond asukena iwana ngamramsi like you've been doing music but that track you reach dropa ya catch a lot of attention mostly after music video or dropai osika ya catch so much attention including me notomoto mangaranga and go to one clip I'm like yo what the hell is this never shit this is dope then I trying to get a hold of you from then so how was it like Rufilori finally I've arrived but you were tanganeta hello queen aibu queen uchon watu tonga ra queen romugedza hafa zwino hello tonga ra khedza queen mara ba ri ndivende muwana watu rodo wa ramu wana queen uri na rimburu kwa mburu ya rumfarele ya rudu mfarele rumfarele yeah haraka diamba nga rimburu ya uri how did you feel uri na undo sika watu wa venda wako tumo divanga ne beyond zoe wa wanga msipachin dibisa zone ni chitoma ngala trekela ni rovare chifunana official adult
that track ne yon don't be doing a mandati, Nafila Sharp. Marazon to a Zaukela track in your resort mininati. Ela track and don't you quit visa and I don't know where some artists are in the recombery, Rimbe track, Ari Antandera. Number of them send as a demo. I felt the Ashbury and Anash being. Yes, and if you just bring one of Adolf, I won't worry. Sometimes you will be Sadura Madin. Mudzimu bisa dula madinya panga kovera na mshumo.
Hei!
Nga uri, nendori nishito ya nishi imbo ule wimbo na Adolf. Wimbo ule rekodua hivi, for 4 months, usa avi, usa tupera, usa tika chitu. Mara roro rishivai, hato mubuma na fasi zino, uri, unamusono siku ini popo. Hivi na muzi ndiko diamba, batu waka difune ila treke, bari ndiyo ni best. Na mtu nono imba nyimbo njini, ukiye utreke i best. Nga uri, zinenda kubona nizori mini. Ela treke yo zunguruwa ki ishi zunguruwa ya feza na shipinga chirafu final na feza ndiku wana Adolf nene anga atoma wana respondo ya Adolf ndigamba respondo ya Adolf yanga nene hako tutaka ela treke like the way ne after that ndeto mangara nandi studio ndiku wangu ipamu uri ainde aontwene are treke nandiku wangu imba yote atu wanga mumto chijena kari treke. Then you have to take a mango, responding to Iwana, the story. You have a great opportunity of my life. You know, you're just sorry, but when you have to be sorry, you Queen Bob.
Yeah, because I remember you also, you also get nominated, ne?
Yeah.
Kazi Award.
Kazi Chim. Yeah.
Yeah, ne? That is one of the classics.
Ngori, hila treke yotu mori zwa kazi radio zote za venda, ne? Nda tumo itu wazi interview kazi radio zote za venda.
Wow.
Ndiba para yese moto kuno tomfo inelewe kumbro nita interview. I never called them. And itu mwa humbera. Moto kuno tomfo inelewe kumbro nita interview. Just because wopa treke at. That treke was so good.
Yeah, hey. It's one. The other treke is not if you can perform my... you should have it on every performance. Like, you should, like, if not dry horn, I can't track that 20 in 2 Mara it your jail, somewhere it your jail.
I think you know, because it's in the music. Una zito zineza ti greatest hits. Namu sinoto bisa track zingana. Mara una track in chi ine ya dozwe yoto ralo. Enga shanduke, enga chinji.
Mamma mia. Hey,
yeah.
Yes. So, right now, music maybe what you to expect. This was not going to show my
cousins.
It was hectic. Okay, so nga June we talk to expect the new album of him Nangiwa.
Yeah.
Una shumana bo nyika ni album, like if you just trying to break it down. Do people want to ngaro shumana?
For now I can't tell ngauri. Ndishendo rumela zi collab.
Okay.
Ndishendo rumela zi demo, ndo rumela ka batho bonanga bo mizo, ndo rumela ka Neske, ndo rumela ka mom wa Antoni. Wa mtonga ufi ni si.
Mhm.
Like ndi amuntu muenda ndi ku rumela kai aba kunsimeza ubizi nyana ndiwe artist ivo ine ibizi ndande bita maiche vo ndi kha album yanga mara vhaṅwe vha hone vhathu vhanzhi vha ḓovha hone kha album yanga na Adolf ḓovha a tshi hone kha album yanga
Stirring. Okay.
I don't have a baby, so
you knew how to market yourself to push the brand.
And most of the people, they don't know I don't have a manager.
You don't have any manager anymore?
I don't have. I'm working alone.
Oh, okay.
Let's not manage our mood.
Okay, I don't know if we should get into this, but last time I checked, you had a manager.
But vanje va mbulori nne ndina manager but I don't have.
Okay.
I don't have. Ndi nne mune wazo ndi kuto pusha. Uvya na diwana vathu vachi vha ngwana ndi chipi queen popo ne. Ndi nne mune asinwa muthu. Ndi inwe advice nne nga isa vathu uri zwa manager is the extra season. Is ya thusa mara even yourself you can push yourself.
Yeah, sometimes bari na murathu na khaladzi na mukoma na they can have a part vafu wa mushumo fi ini ni shumo nyitsana nyimo radio ini shumo nyitsana todala dzi interview ini ni organize a music video. So it's not always about having a manager.
Manager, yeah.
And people don't even know that I have a manager. That's one thing zina ngatwa but people don't know rindi na manager no manager. The moment when you'll never see him anywhere like ngori na suzinji na mzi nito ita nemune uba uto ita decision yori now you're doing this now you're doing this and kwa dhezu chito angorari mara ene mshuma wawe uba kundurizo wabudu uto advice ori I don't like this I want this hezu ya shuma hezu ya shuma so yeah chumashpinga you don't need a manager chumashpinga you need a manager it depending on ori nishumi saan because nothing the guy have been my manager for the last 10 years if not 13 come on. So Marai,
yeah.
The other issue na ngato yamba when you talk about manage, it's when you kwamba ngamafungo revenda chimwe chipinga na issue ori dzi manager adzi dzi mushumo wadzo chimwe chipinga. Vamwe vapedza vako buraya career dza dzi artist ngori vana vava vana dzi beef kana na story kana na dzi problem na vari mini ava vathu ape. Na vamwe vava imbi kana na dzi promoter kana ngori ini no shuma na Adolfo. Manager anava ana avana issue kana vamunga vana issue oshumana Adolf ngasita ni music kandi you killing the artist career kobona so una suzwingi I remember we supposed to speak about it I'm waiting for producer yashu vari nyumswana vari nyi kungosuri alive kanye zwavudi ari vudzo ri doro zwiitisa hani ngori kuto dzina kha local late night show na Comzero ri kutumira dealer na dzi manager dza shudza venda I hope adzinga dovidza ri vidzera mapolisa sa vhanwe enough about that. So right now ne we currently having this thing yeah corona. I know people had plans. So but what's the next move now and then how far you wanna see yourself in the next few years?
Some season there's a corona. Una lockdown. Ninga story ndi do give up anga uri namwe ari ko performa like last year ne and ya kono data zi ya kono vandi life na vhathu ndi kho ḓivha itela zwine ndi kho ḓi imba na vhonga vhathu vhaṅwe vhathu vha sa kona u pfesesa uri is that your voice kana una zwiṅwe zwo itiwaho serious lots of people they thought that hi home to na zwiṅwe zwo itiwaho kha voice ngori voice yanga I unique I fana na muthu I too we are tutu yanda fana muthu na muthu uno indonga sanene zwino ndi a kona ya live ndavha ndi khou vha imbela uri vha pfe uri a ngo vhuya a shuma miṅwe magic hafha fhethu na musi ndo imbela kha computer zwa master waningi mara voice i tshenei ine nda amba ngayo ine nda ita tshiṅwe na tshiṅwe ngayo.
Then
ndiko dzama uri ndi pushe music wanga nga zwezwa live namusi kana ndiko ḓi to amba na vhathu kha dzi WhatsApp na Twitter ndi dzhenesa na maḓuvha.
Welcome to Twitter. Welcome to so zwiamba zwori
ndi kare ndi nayo ndi to kandisa ndi
sa dzhenesa
ndi to dzhenesa
ndi yo shuma Twitter ndi yo shuma Instagram ndi yo shuma Facebook okay so zwombori lockdown besides the performance I could not affect that much u limita music wawe
ndi ya push music wanga nga mandesa zwine nda zwi to bva kale uri vhathu vha ndivhe ndi to thoma u pusha heila video yanga nga Facebook a songo vhuya nda ndi khou performa gai nda ita nthu clipi nṋe ndo to foda clipi ndo ḓi dzula nduni nda i posta kha Facebook vhathu vha kona u i dzhia hanefhaḽa kha Facebook vha tshi shera na vha tshi shera so ndi khou ḓi continue no ita zwezwiḽa zwithu then kha uri ndi khou ngo ḓi vhona ndi gai for the next coming years. Nṋe wish yanga ndi ya uri tshi zwino ndo no imbela na vhavenḓa vhanzhi hafha kana I mean vhathu vha yani zwine nṋe ndi khou ṱoḓa zwone that's why ndo bva ndi khou zama zwino ndo bva kha movie muṅwe nda ya kha houḽa murenisi wa Mutsonga then zwine nda wisha ndi uri one day ndi ḓiwana ndi khou imba overseas i nga vha America kana gai mara
Seria Marwanji. Wow. Now,
yeah.
Nah, zuko far. So,
Sasa. Lauri, as my voice is my hero. My voice is my hero, and the hero he told you. If you know what I'm saying, Dale Ruma of Vasilia.
Yes, we go.
Yeah.
Okay, let's look at so what you want what do I come to Michigan with the world on to the Kwamisa and Ramoni Sahani, Rangamu Watsapa, Ringa, Daka Facebook, if you mean Twitter, Instagram, Rimutavi Sahani, social media.
Hala tu wangam wana ka Facebook ine Facebook yanga iri Queen Popo wa Van Rap na page yanga ya Facebook ine yari Queen ya Limpopo ya wana na number phone zanga za 082-735-8269 eti number phone zina WhatsApp na kolo ya jena mara iwe iko jena for business, iwe iko toda nyimbo. And then nifuti, ane mtu batu wa kidaka nyimbo. Asumo the very sense. Kala ambore, kumbe nyirika jibank details zanu. Rini sendire charity, rini sendire nyimbo. Ngauri, ati zinovo, niko zibo naona lockdown, aruko performa. Nye ni chanti shashu chore regurengse muzika washu online.
Wow. Okay. Hey, yeah. Achi kamba about selling music online, eh? This is kind of out of the whole interview. Let tell me, arali hanga fi kanandi venda nepo ni ari mutu ane ari za luimbo lwanu ka let's say ka website ngaba website ya shu ngaba website POP ni awana chalede ngoto fi luimbo lo lidziwa click. I know sononga bo Spotify bo iTunes badela something like for 7 cent 15 cent 10 cent ninga tori arado ni muimbi no raro ninga wisho one of guy if fene yanu ya yalidza luimbo
tumwe ifembo dise.
Okay, mutu fene yanu ya yalidza luimbo ka website ti hafi ndo badeliwa ninga tamo one of guy pe play let's say uraro to lidzwa luti ninga to dori ni one of guy
Nasto
vya mezo. Tuta example. una companies zinezi kubadira zi 5 cent, eti?
Ifa. Ehe,
ya. Awana zero kubadira zi 10 cent, ngoraro, ti. So, arali system hafi ihone venda, ninga uisha uri usike une na ngawana gai. If hafi ni kubadira.
Uri, unga tamba batu banga, nama neva nga, wakamse mu batu banga, nama neva nga ewa pilea uri ndiko nuhana that much.
No, ndukamba amti, mutu muti, ane angali amtu mti olidza ningatama one of guy as an artist
asivi kamtu ndikoto bwana bimbudzire mara nti ko reason baka kauri avala vatu vachidza na percent yavo ndi guy yanga ndi guy
no havala vatu dzinda kwamba dzone ti arali nne ndasuka ndalidza limbo lwa let's say example ndari Spotify ndasuka ndaklika na lutechalesa ndalupedza ti bamupa 5 cent uri rolidziwa fhedzi but 5 cent ke zviamba zori rather 3000 ra vari kolidza nepo ene wana dzi 5 cent dza 1000 kovon so ndiko budziso ri venda arali ai system hafi ihone ninga wisha one of guy arali muthu ari dza luimbo luti
ai
vha tshoko ishava imbudziso mona moko ishava
no
I don't know.
Not 20 cents.
The getting paid send a number yonder bako wana zi 5 cent ere mutwali dza lembura no ruti ni wana 5 cent baba vili zwe mbori 10 cent baba raru 15 cent
ngoralo ngora 20 cent
yeah igonya ngoralo ngoralo baba na ngoralo ngoralo zino arale system of vendor i hone afi lembura no muthu fenenti ya lulidzani wana 5 cent utoridza feeds do you think that can work vendana?
Okay. Most of them would send.
Mara ti arali vakotoludzwa varutechelesa ti vasikorotechelesa pedzi. Zviamba zvori vachikorotechelesa hafwe. Eish. Kaparinyana unotukwa something apa. Ronosakwa plastic. Hello. Uko dimfa? Yeah, zviamba zvori arali muthu muti yadali lidza company la doni badela 10 cent kana 5 cent. Just to read the page. Zidonga sa YouTube.
Yeah, mara singa shuma ara zine zi artist na rene radiva uri auna mtu wana kusenda rimbo through WhatsApp.
Okay.
That's... Yeah, singa shuma ngene ndira. Ara zine ra pusha na heyo link ine. Kamsi, uko si una link ine. Zinyimbo ziko click wa. Wana msa shi nsonda rimbo wa. Na mupe la link. Aya, klika nge ya techeleza. That one. It's gonna be easy.
Hi, so far.
Usi ngoba na uri nendi je track MP3 yangu ni sendele mtu hai idea de mahara asi mpana bei. Nendo badia sendele
to this. Hi, zuko far. Okay, now I'll have to let you go. Mara resa tu mtende ya katu wa mulisi wezu nyanga tu buzazi fene zao.
Shumina nga buzazi fene zao, nendi always nizani kwa ambashtusti uri. Without music, sometimes you feel bored. Artisti kono describe wendi artisti wendi mundi fene rinari do difana na zifene nga uri we don't have that money ine money yoneri kuwa iwana ninge kawo rina udisa mzika hapa chishaba nilivari kuitu hapa nilivari support nisipona zi artisti na Amerika uchifuna Beyonce mini nifene za uzo mjore ave Beyonce
I can tell you,
Uri, when the windy, when the affair. You know, none of the one around the umbrella, my captain, Pioneer, no fun and affair. Not the umbrella, who on a fire, what fire. Ninga, I'm the one, you didn't know, and you could have gone out, go to Chimbi, like, and I moved to Ozura. Now, Uri, none of the defense. Remember what I'm saying, Amanda, the artist, at the one, Miss Ozuevo. Neliakon for the news if you don't have to quit at 3,000. All I need is if you don't know this, and I don't have to send. For free.
Hey, wait a minute, send it.
Send the cool, serious. There's no one, but what even you call it, I'm going to go to Amutu. And I'm sorry, send me send a account young, Lampana details is another bangan. We want to have a lunch and the rest of the day. But I wonder, you want to join in the business album lockdown. I don't have my own studio. You don't know that studio. You could go back. Studio. And then 40. No, kanga nyimbo online. It's not as mahala. As mahala, it's not so bad. $19 can $29.
Aye.
And that $29, that's $29.
The 345, I think, was in.
Yeah. Then, it's not to remember this is a register to say the name in the Davanario. Register to say the right music, I would do what Dava too. But I have to ever supporting and the Raya Woody. Carwana respond Raya Woody. Vele is a queen pop, queen pop, queen pop. Mother, she says a queen pop, no. Hi. ni muimbi huyu kana nafasi Ibrahim baba
ai dori wanga manda kuipo porto de dua ramba singwe tenya marara sino rikotio tenya marara rikovera riko ovale pera zwithu zwa vhaṅwe zwa zwino kotio dzhena vhaṅwe mara ndi kho livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshawe to give us a chance uri ri ambe ri pfhe zwori o ri farela zwifhio. Okay, zwino ndi kho ḓo ṱuwa hafha ri ḓo tambela ḽi track lori. I'm sorry tshi yovo dropa call dzashu nga network yanga ngeyo, so I'm gonna play that song. Ndi ri tshit phone yo dropa na nga nthana network, so I'm gonna play the song. I'm sorry uri u khou mbela pfarelo kha dzi feni hafho. Yeah, okay, ri kho livhuwa, avhe na ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa.
Okay.
Yeah, Queen Popo are I'm sorry are mpfareleni ndinga dzinga doni duka ni swana ni nwana ndi wa mahongoni vano mfuna vatakala vari nema ndi wa mahongoni ubva kala mahongoni ngengovera amara here ndi wasiana Queen Popo. Stand beside.